Thula mama thula, thula msukala. Unathi sizoyibona indlela, nathi sizophumelela. Thula mama thula, thula msukala. Unathi sizoyibona indlela, nathi sizophumelela. Noma besihleka bani, besibona sihluphekile, kodwa nathi sizophumelela, nathi sizoyibona indlela. Noma besihleka bani, besibona sihluphekile, kodwa nathi sizophumelela, nathi sizoyibona indlela. Thula mama thula, thula msukala. Unathi sizoyibona indlela, nathi sizophumelela.
Shesha bahleka abantu mama, inkukhu zingakehla emthini. Uba mnyama kakhulu mase kuzosa, iqina mama. Bashesha bahleka abantu inkukhu zingakehla emthini. Uba mnyama kakhulu mase kuzosa, iqina mama. Bashesha bahleka abantu inkukhu zingakehla emthini. Uba mnyama kakhulu mase kuzosa, iqina mama, iqina mama. Noma ungaluthi mthandazo yakho mama ayisafinyelele emazulwini, wena qina mama. Noma ubaluthi mthandazo yakho mama ayisafika emazulwini, ihlele emkhathini waqina mama, qina mama.
Themba lethu kumdala, uyena ozosikhombisa indlela. Khona kulukhuni ngiyazi, impilo inzima mama, kodwa masibeke ithemba lethu kumdala, uyena ozosikhombisa indlela. Thula mama thula, thula msukala. Sizophumelela, nathi sizoyibona indlela. Noma besihleka bani, besibona sihluphekile, nathi sizophumelela, nathi sizoyibona indlela.